Sekusuke inkulumo mpikiswano enkundleni zokuxhumana umlisa obekubuya sengathi ubhede ispelling segama elithi Maskand ebachazela ukuthi kahle kahle igama elithi Maskand lisuka. Lo mlisa kulo mbhalo ade ubhalile bekumele abhale igama elithi Maskand kodwa yena wabhala ukuthi Maskanda. Kwaba khona omlungisayo kodwa hayi ngendlela yokuthi uyamlungisa. Umlungise ngendlela yokufuna ukubukwa nokuphapha. Lo mlisa obelungiswa ube sethatha isikhathi sakhe esechaza kahle ukuthi igama elithi Maskand liqhamukaphi. Ubesesho ukuthi liqhamuka kwi-Afrikaans lichaza ukuthi Musikant kodwa thina sithi uMaskand. Ubeseqhubeke nabe ukuthi igama elithi Musikant lichaza ukuthini? Lichaza ukuthi musician. Okusho ukuthi njengoba igama elithi Maskand kungele-Afrikaans alikho igama lesiZulu eliqondele umculo. Kahle kahle babizwa ngokuthi nje abaculi nje. Owe musicians.
Abaculi baMaskand abanalo igama la le category kaMaskand. Because igama elithi Maskand lesiBhunu Musikant elichaza ukuthi musician. Shuthi abaculi baMaskand bayima musician nje abanalo igama eliqondile lomculo abaculayo. So ngiyabona impela kathi uyathuthumela uthi sibhala into ewrong. Cha, asibhala into ewrong because ungalibiza nawe ngendlela yakho noma ungalibiza indlela yakho ngoba isiBhunu le. Ngaphandle uma uyibhunuke.